ke tsheremetse le kutshane batsadi.
Le buile le bangai.
Ke tsena mo ya poti ma ka kena huwa luwa ke paganya ka gutsamika le bone mabuwa gutsamika
go bona ka. Ndavaras double trouble kokovula kokota clever as a piano. Soldier of the Dirty South.
Mora bulwe dilo ma time. Miki silinda hit. Silinda hit is skanta resto.
Osto.
Ebo skato tata.
Spetty van powder wena ba.
Kolo tsa dipodi tsa batho tsa dikhomo tsa batho tsa dikoko tsa batho. A feta ona le dikoko tembuse go ka mo itare.
Wena wa futo wa witso go bala mari wa bala bala.
Tendency ya na re batla ke le Hennessy. E ba ke go khwala like symptoms of pregnancy.
Gore o ngwana wa ga mangwe.
O wena ngwana a mang le mang.
Mbogo ya maralataba. Oh, ziwelele.
Azise.
Amatene. Pipipi pantuna. Kepleki babatuna.
Mafune wakhanyisa. Eh, man.